现在在街上走了。 lunch, isn't it?
Det tok jeg sånn.